Shangri-la, Yeah. Tunaleta kwa mkono Bwana upokee. Upokee zawadi, tunaleta. We'll be right back. letu yaliyoko wema wake. Na shirika letu liko imara ndani ya Yesu. Baraka za Mungu ametujaliyoko wema wake. Na shirika letu liko imara ndani ya Yesu.
Thank you.
Thank you.